binturu donde tumbe polo malaike ergin mor o señor no ajawarwa malaike ergin mor o señor no ajawarwa el mor madun e pingima yesu onyol no Bethlehem, watching him alone, a modern dog, the war on your life, Bethlehem, and more madung, a pink in my, yes, on your life, Bethlehem, watching him alone, a modern dog, the war on your life, Bethlehem. Onyole moni yud kwe, onyole moni yud mor, onyole mondo yud ingima, jawar onyol noe Bethlehem, onyole mondo yud ingima, jawar onyol noe Bethlehem, en mor ma Watching him alone, a modern dog, the war on you.